sizilungiselele kahle si prepared for the game omumnandi ukuthi nabo abadlali home so babili sizobe si away so I think kuzoba i game emnandi and sisijahela ukuthi sidlale. Yeah, I think kubaluleke kakhulu ukuthi siwine lo mdlalo kuze nasizothola 3 points at least sihlale ku 4 points because amanye ama team nawo awinile amanye ama game wabo. So nanizomele senze show ukuthi sifokusa emdlalweni wethu ukuze siwawine. Wonke umuntu uzilungiselele, we are prepared physically and mentally to make sure that siyalwa sikwazi ukuthola 3 points.